La da 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 da.
The trees, to let them go, to let them go. Mm-hmm.